Suka sambe siye sandwana isilo samabandla onke umisizulu kazwelithini nendlunkulu kazulu ngokubamsana nohulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal olondunankulu nkosikazi nomsadube ncube babe mamabutho nesizwe esikhumbuzweni sempi yasesandwana eyalwa ngo-1879 indawo phansi kwentaba isandwana enquthu ngaphansi komzinyathi usuku 27 January 2024 isikhathi u-9 ekuseni ngezokuthutha nemininingwane xhumana nezinduna nobolu womphakathi wangakini uyabembe Sogandaba.